Masenze eminye imizekelo ukuze siziqonde ukuba noko siyawuva ngoku lo mba. Masizobe onxantathu kuqala. Qaphela ukuba zonke ezi mpawu okanye olu lwahlu lundithenda licacisa apha ngentla lusebenza xa unxantathu wethu enekona eneqondo elingu-90 kuphela. Masizobeni ke bahlobo bam. Into yokuqala masithi siyenze masinike lo nxantathu imilinganiselo yamacala. Okokuqala funeka uqwalasele ukuba unxantathu wakho umenza abe nekona eneqondo elingu-90. Masibhale imilinganiso yamacala wethu. Siza kuthi eli cala lingezantsi ngu-7, eli cala lisecaleni silinike u-4. Eli cala lide masithi ngu-h. Asilazi ukuba ngubani na. Masibale ukuba eli cala lethu lide liza kuba ngubani na. Siyayazi ukuba u-h onyuswe no-2 kufuneka elingane nala macala mabini xa uwanyuswe ngo-2 uze uwadibanise. Iyonke loo nto siza kuyenza sisebenzisa laa mgaqo wethu ubizwa ngokuba Pythagoras theorem. Loo nto ithethe ukuba u-h wethu onyuswe ngo-2 uza kulingana no-7 onyuswe ngo-2 wadityaniswa no-4 onyuswe ngo-2. U-7 onyuswe ngo-2 ulingana no-49, yena u-4 onyuswe ngo-2 ulingana no-16. Loo nto ithethe ukuba siza kuthi sidibanise u-49 no-16. Basinike u-h onyuswe ngo-2. Masibhale kuqala pha ukuba lo h wethu unyuswe ngo-2 kwenzele singaphazani. Impendulo yethu ka-h onyuswe ngo-2 iza kuba ngu-65. Kodwa eyona nto siyifunayo, sifuna u-h, asifuni u-h unyuswe ngo-2 ngoba kaloku icala lethu elide pha kunxantathu wethu lingu-h. Siza kumfumana njani lo h? Siza kuthi simfumane ngokuthi sithathe ingcambu ka-65. Sisebenzisa ntoni i-square root ke ukutsho bahlobo bam. Emveni koko ngoku sinawo onke amacala wethu omathathu. Loo nto ithethe ukuba singakwazi ukufumana ulwahlulo lwamacala ethu sisebenzisa iqondo nokuba leliphi na iqondo esithe salikhetha thina. Masikhethe iqondo lokuqala. Iqondo lethu esakuthi silisebenzise liza kuba ngu-theta ukuba uyalibona lipha kulaa kona iphezulu. Siza kuthi kwakhona sisebenzise umgaqo wethu esiwuthandayo lo uthi SOHCAHTOA ukuze asincede ukuze sifumane ulwahlulo lwamacala kanxantathu wethu. Masiqaleni ngabani? Masithi siqaleni ngo-cos theta. Masibhale loo nto pha sizoyazi ukuba siqala ngoluphi ulwahlulo. Siyayazi ukuba u-cos theta uthi asinike ulwahlulo, i-ratio ukutsho, lwamacala athile kanxantathu wethu okhethekileyo. Ukuba uyajonga pha ku-SOHCAHTOA wakho, laa ndawo iqala ngosi, iyasixelela ukuba sinokha. Loo nto isixelela ukuba u-cosine weqondo lethu ulingana ne-adjacent ehlulwahlulwe nge-hypotenuse. Yintoni i-adjacent okanye mandithi leliphi icala elisilibizwa ngokuba adjacent? Elaa cala iqondo lethu esilikhethileyo lithi livulele kulo libizwa ngokuba adjacent. Uxolweni bahlobo bam, elaa cala lithi lime ecangokweqondo lethu libizwa ngokuba adjacent, kodwa ingxaki kukuba kukho amacala amabini athi ameca ngokweqondo lethu ngokuba kukho nelaa cala lide. Kodwa into eziyiqaphele kukuba xa sifuna i-adjacent sifuna elaa cala lifutshane liseca ngokweqondo lethu. Loo nto ithethe ukuba u-cosine weqondo lethu uzokuba ngu-4 ohlulwahlulwe ngelaa cala lide liyingcambu ka-65. Siyayibona iyonke loo nto pha kumzobo wethu. Simfumene ke ngoku u-cosine wethu ukuba ngu-4 ohlulwahlulwe ngengcambu yethu u-65. Ngamanye amaxesha abantu bathi bafune ukuba eli nani lingezantsi libhalwe njengenani elipheleleyo yaye ngendlela eliqhelekileyo. Indlela esithi senze ngayo sithi siphinda-phinde impendulo yethu ngo-1 kodwa lo-1 simbhala ngokweli nani lingezantsi. Loo nto ithethe ukuba sizoba no-4 ohlulwahlulwe ngengcambu ka-65 ophinda-phindwe ngengcambu ka-65 ehlulwahlulwe ngengcambu ka-65. Iyonke le nto iza kuthi isinike u-4 ophinda-phindwe ngengcambu ka-65 ohlulwahlulwe ngo-65 ngoba uyayazi ukuba ingcambu xa uyiphinda-phinda ngenye ingcambu uye ufumane eli nani lilapha ngaphakathi liza kuba ngu-65. Qaphela ukuba eli nani alitshintshi okanye masithi alitshintshwanga koko siguqule nje indlela yokulibhala. Masenzeni olunye ulwahlulo. Ngoku masisebenzise usign. Apha senza eyona yona misebenzi ingundoqo yaye ibalulekileyo. Ezinye sakuthi sizenze yaye niza kubona nani ukuba kusetyenziswa le misebenzi mithathu ukuze ukwazi ukwenza yonke eminye imisebenzi ye-trigonometry. Masiye ku-sign weqondo lethu. U-sign weqondo lethu ukuba uyapha kuso uzobona ukuba usixelela ukuba i-opposite ehlulwahlulwe ngu-hypotenuse. I-opposite lelacala limelelene neqondo lethu okanye mandithi iqondo lethu livulekela ngakulo. Sakugqiba sibe nelacala lide apha ngezantsi. Loo nto ithethe ukuba u-sin theta wethu uzokuba ngu-7 ohlulwahlulwe ngengcambu ka-65. Kwakhona singaphinda sitshintshe indlela isibalo sethu esibhalwe ngayo ngokuba siphinde siphinda-phinde ngo-1 obhalwe ngohlobo lengcambu ka-65. Loo nto iza kuthi isinike u-7 ophinda-phindwe ngengcambu ka-65 wahlulwahlulwa ngo-65 ozimeleyo. Ngoku masenzeni i-tangent. Siyayazi i-tangent ukuba xa sijonga phaa kusoka thowa wethu siyayazi ukuba utho usixelela ukuba i-tangent yeqondo lethu ilingana nabani necala elibizwa ngokuba opposite elihlulwahlulwe ngecala elibizwa ngokuba adjacent. Besiwacacisile la macala kodwa singaphinda siye phaa kunxantathu wethu ukuze sicacelwe ngakumbi. Icala elibizwa ngokuba opposite leli cala iqondo lethu lithi livulekele ngakulo okanye mandithi leli cala limelelene neqondo lethu. Masilibhale ke eli cala liza kuba ngu-7 ngokwangoku xa sithetha ngeqondo elingu-theta. Icala elibizwa ngokuba adjacent leli cala limelelene neqondo lethu okanye mandithi lisecaleni kweqondo lethu. Uqaphele ukuba asililo eli cala lide. Loo nto ithethe ukuba siza kuba no-4, siza kuba no-7 ohlulwahlulwe ngo-4. Masenze omnye umzekelo. Masithi simenze abe nzima kancinci ke bahlobo bam, mayini ngoyika andizukwenza nto inzima kakhulu. Masizobeni unxantathu okokuqala. Kunxantathu wethu siza kuthi sibe namacala wethu. Masiqale sibhale la cala lide ukuba ngu-4. Eli cala lisecaleni masilinike u-2. Eli cala lingezantsi libe ngu-2 ophinda-phindwe ngengcambu ka-3. Ukuba uyamjonga lo nxantathu wethu okanye ubukhe wasebenza ngaphambili ngoonxantathu abafana naba, uya kuthi uqaphele ukuba lo nxantathu ungomnye woonxantathu abakhethekileyo abanamaqondo esithi sisebenze ngawo imihla ngemihla. Okokuqala masijonge ukuba ingaba la macala ayavumelana nomqathango wethu ka-Pythagoras theorem. Siza ukuthi sidibanise amacala wethu omabini siwanyuse ngothu sijonge ukuba ingaba asinika u-4 na. Ewe, asinika u-4 ngoba kaloku sizoba no-4 ophinda-phindwe ngo-3 odityaniswe no-4. Loo nto leyo isinike u-16. Siyamazi ukuba u-16 ulingana no-4 unyuswe no-2. Ukuba uyamjonga ke lo nxantathu njengoba besenditshilo, uzawuqala kuqala ubhale phaya ekoneni yakho ukuba iqondo ngu-90 ngoba kaloku sifuna ukuba ihlale ingulo nxantathu wethu ukhethekile okanye mandithi sifuna ibe ngulo nxantathu wethu sikwaziyo usebenzisa usoka thowa kuye. Apha ke sizawubona nje unxantathu wethu ukuba unala maqondo uno-60 no-30 no-90. Masithi sifumane ulwahlulo lwamacala sisebenzisa la maqondo angafaniyo. Into yokuqala ekufuneka siyikhumbule ke nalapha ngumgaqo wethu lokudala siwusebenzise. Ngoba kaloku uyasebenza nalapha ngoba sinayo lakona ineqondo elingu-90. Masibhale ke bahlobo bam usoka thowa wethu. Siza kuthi sibhale usoka thowa wethu. Sakugqiba sizame ukufumana ulwahlulo lwamacala wethu athile. Siza kuqala sifune usine weqondo lwethu u-30 ukuba ungubani. Usoka thowa uyasixelela ukuba uso ulingana necala elibizwa ngokuba opposites elihlulahlulwe ngecala elibizwa ngokuba hypotenuse. Ukuba sineqondo lethu elingu-30, icala elimelene nalo okanye icala elivulekela kulo leliphi? Leliya lingu-2. Loo nto ithethe ukuba icala lethu esiza kuthi silibhale phaa ku-sin 30 ngasentla liza kuba ngu-2. Ngoba kaloku limelene nelaa qondo lethu lingu-30. Sakugqiba sihlulahlule ngelaa cala lide, siyalazi elaa cala lide ukuba limelene neqondo lethu elingu-90. Ukuba uyajonga uyayazi ukuba u-2 ohlulahlulwe ngo-4 ulingana no-1 ohlulahlulwe ngu-2. Ngoku masenzeni u-cos. U-cos weqondo lethu u-30. Siyamazi ukuba xa sijonga phaa kusoka thowa ulingana necala elibizwa ngokuba adjacent elihlulahlulwe ngecala elibizwa ngokuba hypotenuse. Loo nto ithetha ukuba ulingana necala elisecaleni kweqondo lethu u-30 kodwa engelilonge elaa cala lide elihlulahlulwe ngelaa cala lide. Sizokuthi sibe nabani? Sibe no-2 ophindaphindwe ngengcambu ka-3 wahlulahlulwa ngo-4. Ngoba kaloku u-4 lelaa cala lide. Siyayazi ukuba esi sibalo silingana nengcambu ka-3 ohlulahlulwe ngu-2. Ngoku masenzeni i-tangent yeqondo lethu. Siyayazi ukuba ilingana necala elimelelene okanye masithi ilingana necala iqondo lethu elivulekela kulo lihlulwahlulwe ngecala elithi libe secaleni kweqondo lethu. Loo nto ithethe ukuba sizokuba no-2 ohlulwahlulwe ngo-2 ophindaphindwe ngengcambu ka-3. Siyayazi ukuba okanye mandithi sijongile nje kwalapha u-2 no-2 baza kuthi bahlabane. Sishiyeke no-1 ngoba kaloku u-2 uya kanye ku-2. Loo nto ithethe ukuba sizoba no-1 pha phezulu apha ngezantsi sibe nengcambu ka-3. Ngoku masikhe sitshintshe sijonge ukuba kuza kuthi kwenzeke ntoni ukuba sisebenzisa elinye iqondo elahlukileyo apha. Ngoba kaloku uyabona apha kunxantathu wethu ukuba sinamaqondo amathathu yaye sinamaqondo amabini esingathi siwasebenzise ukufumana ulwahlulo lwamacala wethu. Masisebenzise iqondo u-60 sijonge ukuba siza kufumana bani na. Eyona nto ndifuna siyijonge, ndifuna sijonge ukuba olu lwahlulo lwamacala wethu lunxulumene kanjani. Masenzeni ke bahlobo bam, masiqale ngosayini weqondo lwethu u-60. Kwakhona sosebenzisa usoka thowa. Siyamazi usoka thowa bebesixelela uba uso ulingana nelaa cala iqondo lethu livulekela ngakulo lihlulahlulwe ngelaa cala lide. U-60 uyambona nawo ukuba uvulekela phaa ngaku-2 ophindaphindwe ngengcambu u-3. Sakugqiba sakuthi sihlulahlule ngo-4 elaa cala lide lihlala limelelene nelaa qondo lingu-90. Masibhaleni ke bahlobo bam, iyonke le nto ilingana nabani? Nengcambu ka-3 ohlulahlulwe ngu-2. Masenzeni u-cos 60. Cos 69 siyayazi ukuba xa ujonga phaa kusokathoa ulingana necala elisecaleni kweqondo esisebenza ngalo elihlulahlulwe ngela cala lide. Loo nto ithethe ukuba siza kuba no 2 ngoba u 2 usecaleni kweka 60. Ohlulahlulwe ngo 4 ufake yena kakatshintshi noba ungathathi eliphi na iqondo uza kuhlala elela cala lide ngoba kaloku uhlala emelelene nela qondo lingu 90. Masenze i-tangent ka 60. Siza kuthi sibe nelacala u-60 avulekela ngakulo, sihlulahlule ngelacala lisecaleni kuka-60. Loo nto ithethe ukuba sizoba no-2 ophindaphindwe ngengcambu u-3 ohlulahlulwe ngo-2. U-2 no-2 bahlabane, iyonke loo nto leyo ilingane nengcambu ka-3. Masijonge unxulumano lolu lwahlulo lwethu. Okokuqala, ukuba uyajonga phaa, usine 60, uyabona ukuba uyalingana no cos ka-30. Uyalingana no 1 ohlulwahlulwe ngo cos ka-30 ngoba izinto zakhona ziyaguqulwa. Ukuba uyajonga kwakhona, ucos 60 uyalingana no 1 ohlulwahlulwe ngo sine 30. Ngoba ulwahlulo lwakhona luguqulelene. Kwakhona ukuba uyajonga i-tangent ka-60 iyalingana no-1 ohlulwahlulwe nge-tangent ka-30. Ndiyathemba ukuba nicacelwe ke bahlobo bam. Masipheleni apho, enkosi.